Mbona bashoba inibingelele igama labo ngikuthi awuthi waphungula amakhono enkundleni yokuxhumana Instagram ngicela ungilandele at king_langabi. Yabafowethu kuthole kumzimba wesimama eBhuthini lemoto yakhe ke Cobbsville lapha ke Pietermaritzburg ngolesihlanu imbiki ihlongozwe ukuthi ke ube nguthishela ke kwesinye sezikole ke lapha ke eMgungundlovu. Ndlovu amaphoyisa nabe RZS Protection balandela kumkhondo ngodaba ke lokubulala kwaboshwa kabasolo uRedley Governor weRZS Protection uthena ke kulindele ukuthi ke kuboshwe ke abanye ke abasolwa uthena ke lapha abasolo ababushiwe bagcinwe ke Mountain Rise Police Station lowesimame ke wayophaka ekhanda kanti ke wayenamanxeba futhi ke lapha ke ekhanda ke kanti imbangela yokushona kwakhe lapha ke ayikakaziwa uGovernor uqhubeka wathi ke kwatholwa ke nezimpahla ke zokwebiwa ngesikhathi ke amaphoyisa enze lapha ke uphenyo. Mina ngizofisa ukwazi ukuthi lithini uvulwa kwi comment section ngakhohlwa ke ucindeze like button ne subscribe button ongilandela ke enkundleni yokuxhumana Instagram @king_langabi from me usomdakadaka ngithi pa senghembe.